Santura abadandaza ngaha yabarekora ibintu ngaha atari tumenya ko atari fraude turi kuturarangura kuko si twe tubikora iyo rero batuzaniye ibintu ngaha cyangwa bakatwaka amakomande twe turagura kuko turatuzi ko byemewe n'amategeko iyo rero nko muvuze ati murabitwaye je mbona ahubwo mwo mwumfasha simpombe kuko si fraude na dandaje kandi byanditse ko ari by'Burundi mudufasha abantu babikora bakadusubiza umutayi twatanze mu bamugize neza
mega abo babikora murabazi bakorera bakora bemewe cyo cyo muvuga kwiye
twebwe tudandaza ngaho ico twisunga twisunga ko ibintu tubona ko bifise garanti kuba byemewe tubonye bifise garanti cyo bazako byemewe nayo ubundi ho ntitwovuga ngo nibiremewe cyangwa ntibyemewe twebwe tubona ko bifise garanti tuvuga ati ibintu ni byiza biriko ikashitsi ya bebene tubona ati ibintu ni byiza nta ngorane
iyi ni bya koperative twabonye hariko koperative mbega iyo koperative mwaguriye iyo koperative mwaguriye murayiza ikorera murafise bibira
twebwe mu kugura twisunga ko baduha fagitire gusa nitwisunga ko ibi mukuru wangu ntumabaza ati ibibaranga birihe mugabo ico tuzi ico cyo nuko ibi bintu turarungura biba bikorerwa ngahe Burundi nyene uko bikorerwa ngahe Bujumbura
bebe ni bitwaye babwiye ko ari kubera iki mbega izo nzoga hari abandi badidandaza
inzoga si jeje yenda zidandaza benshi barazidandaza kuko iyo baje kutuwaka isoko kuya tubashorere baba bashaka ibyashara natwe dushaka ibyashara no kuvuga ko kumenya ko byemewe n'amategeko ko tubona hariko bebene tuvuga ati ibintu ni byiza ni biremewe n'amategeko
ego none iyo bayabitwaye babwira ko ari kubera iki bitwaye
batubariye ko biri mu bidaje bitemewe n'amategeko nta bindi batubariye
ariko izo nzoga mwe mwadanaza mubona zasa n'iziri mu bindi bidaje izo bakavuga ko byemewe n'amategeko
ubudasa bw'ibidaje hari ibyo tudandaza birimo amaplastike harimo ibyo tudandaza birimo amacupa ameneka nibwo bitandukanire bifise
mugabo byose bidandazwa na bamwe
bidandazwa na bamwe amasosiyete aratandukanye
ntangure ubwa mbere na mbere kubashimira cyane kubona mwitabye kuri umunsi wa kabiri wirisekeza niteka ntangere kuri twebwe kubona tumarana iminsi ibiri n'abamenyesha makuru cyane cyane kuri iki gikorwa turiko turakora cy'inkira kamaro ku gihugu rero turabakengurukiye n'ejo tukabatuma ko nkuko twabivuze aha ni intango dutegerezwa kugenda hose mu gihugu cyose kugira ngo dutuze ibitekerezo batekeramo iwacu ariko byari bigenewe gutekera muri mwe turabashimiye cyane hanyuma ku kibazo mumbajije uno munsi twasubiye aha hagufi iwacu kugira ngo turabe yuko twogabanya ibi bitekezo aho twari twashitse gatoya kuko abanyagihugu twagumye aha hagufi ntituje hirya barashobora kwibaza yuko turiko turabarenganya ariko ngaha ndagaruka nejo narabivuze twatanguye ingendo yuko dusaba intwaro abajeje intwaro nkubaho tugereye tubisaba muri meri hanyuma tukabimenyesha abakuru yuko bodufasha kugira ngo ibi bintu mu mwanya atari muremure ibizobe byavuyeho byose murabumu twafataye amacupa ava mu amazi kubera ko marke y'iwacu cyangwa aya macupa ya Henken cyangwa Refe kubera ari uko marke yacu ariko mwabonye hariyo izingunguru hariho ingingo tuzofata mu minsi iri imbere izingunguru sinzi ko muragendera amahinguriro benshi nizo bakoresha pour fermentation mu minsi iri imbere umuntu azofermenta muri izo ngunguru tuzomuha certificate tugiye muri visite tuzoja tumukuramo kandi birumvikana kuko fermentation ikorerwa muri zijya ngunguru twebwe turabizi ndigenda neza baguma barumura kuraba n'ibindi n'ibindi uno munsi rero twaherenga iwacu turaja mw'isoko yo mu Ruvumera turabandanya turaja mw'isoko yo mu Ngagara hanyuma turabandanya tuja mw'isoko yo mu Kinama hanyuma mw'isoko yo mu Kamenge twacishijemwo gatoyi mu Kamenge turagenda dushika ku ibarabara y'14 turaduga atuza kugera ku iririya barabara y'inimero imwe rivi gitega kugira ngo tumanuke mwabibonye yuko ari bitari bike twakuyemo aho niho twashoboye kuja rero mu ncamake ico nokongera ko kuvyo navuze ejo nuko tubandanya duhimiriza yuko iki gikogwa ari cyazina mu rundi wese si cha BBN kandi tugahamagarira abarundi bose ibi bintu turiko turagwanya si byiza ku magara y'abantu ubu duhamagarira abanyagihugu kureka kubyihereza turafise ubwo ruhusha kukubera si byiza ku magara yacu kandi si byiza kuri twebwe tujejwe gutanga certificate y'ibisohoka hanze umuntu aje ngaha akagenda ku isoko agasanga icupa ry'amazi sangwe cyanke kandi ririko marke yacu ariko ririmo amavuta y'amakoto urumva yuko atari byiza na gato nico gituma tugomba kubigwanya ibi rero isekeza ryatanguye dutegerezwa kubandanya kandi turashigikiwe na benshi rero ikindi nokongera ko niki nuko hamaze kuza abantu benshi ngaha haje umugabo nibaza yuko yari mu actionnaire akomeye muri ibi bintu byo ngaho yaririye mu biro ntibyanezereje kubona umugabo ari kararira kwa ibyo yakuramwo ratio y'abana mugabo ntakundi kuko twari twabivuze hakiri kare bavuga yuko amacupa ya Lef yagiye ashira ku kimenyetso bayatwaye yaza yamaze kuyagurisha yari yamaze kuronka ngo avance kugira ngo yashore mu Rwanda sinzi ko mu Rwanda bakicakira aya macupa dore kiperaso ntabyonzi rero twebwe hambavu yivyo ariho nibindi bikogwa tuzobandanya twagiye tubabarira hari ibindi bikogwa tuzobandanya biri très élémenté kuri ibi bintu by'ubuziranenge nk'ubu tugomba byanka byakunda bajya abantu banikira umuceri cyangwa ibigori ku mabarabara tubikureho tugomba bajya abantu bavomeza amazi rengarenga zifungura abantu n'amazi yo mu makanivo tugomba tubabwire n'intumva byarabananiye mugabo n'ibyanka neza na neza tuzovugana nabo mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi turabe ingene byogenda kuko nibaza yuko sindi contre la sécurité alimentaire mugabo iyo amagara ya bene gihugu abangamiwe turashobora gusaba bakareka kurima nahajya mu bisanzwe hajya barima saho kurima saho kurima icyo ni kintu turafise n'indi migambi myinshi cyane aba bana bagenda benena ku miduga haba mu bisagara cyane ku mabarabara tugiye gukorana n'igipolisi kugira ngo tubakure tubabuze bareke kugendera kuri zijya modoka kuko umuntu haza ni kintu kibigosi cyerekana yuko ubuziranenge bukiri kure hariho nibindi nk'amakara ubu abantu benshi bagiye ruguru bakagura amakara basanga ari nshenga asangamo nibivu sindababwira ibyo tuzokora ariko ibi byose tugomba kubihagurukira abapakira ibitungwa nabi tugomba kubahagurukira hanyuma tugume turaba yuko koko twebwe imbono y'ibihumbi 2046 yoshika twebwe twamaze kwitunganya uno munsi twabanje gukura aya macupa yaba ayameneka cyangwa atameneka ahagufi iwacu nari nabwiye abari ngaha kubera je bari bampamagaye muri ministere yuko bagira tu zinezine nibaza yuko babigize kumvo namaze kubabarira hanyuma kuri Cotebu mwabonye twagiyeyo tubanza kubabwira yuko mugume inyuma nukubera tuzi hajya aho twaciye benshi baravugana bakanyegeza ibintu byabo twagiyeyo je yitaburiya nari nayikuye tujana n'abantu badafise uniforme ya BBL mwabonye yuko twarose umuvinyu uva mu bitoki uri mu macupa dore kiterasi ubwo twawufashe hanyuma hari ikibazo nabajijwe n'umumenyesha makuru wo kuri RTNB bajya abantu minsi yose niko byama bigenda iyo bafashwe bariko baradandaza ibintu bararanguye twebwe turabafasha kukubera ihinguriro biba byavuyemo turarize turabafasha mbere nuko tubafasha kugira abaronka amafaranga yabo benshi bitwirirwa turanababwira benshi barasubiza abakiriya babo urya rero twafashe hajya namwemereye yuko irihinguriro turarizi naho mubona ko marque ya BBN nibaza yuko hari akigiye kinini certificate yiwe ayirose turashobora no guca tuyi mwaka urumva hari amategeko adukingira duha ingene tuseza gukora aduha nibihano tuseza gutanga ibyo byose tuzobikurikiza mpejeje kubyishura sinafashe igitigiri cy'amakaziye bafashe ingene angana kuko nahaciye imodoka ari ya mbere yarimwo za 76 ya kabiri sinakurikiranye neza uko biri kose zirababa 150 rero igituma twazikuye ubukubera ziri mu icupa byakoreshejwe biriko byakoreshwa kugira kabiri ibi navyo byuko ifise certificate y'iwacu nabivuze irya certificate araheze hafi umwaka tuvuga ko aba bantu tutaba certificate arashobora kuba yayirose mu 2001 mu 1990 na kangaka cyagumiza ko byamara cyangwa urashobora gusanga n'irya mark iriko atabiyigeza rero ari ubusuma bwishi cyane ibyo byose turiko turagerageza kuri PTBA y'uwo mwaka harimo ibi bintu byo gusubira kunagura iyi marque ya BBL marque ya BBL tugomba kuyihindura tuyigire ikidodo kitiganwa kugira tubandanye tugerageza gukingira abaguzi no gukora ibintu bikwije ibyangombwa kugira bishobore guhiganwa ku masoko abantu niko bameze ni wa mutima wo kwikunda ibabona ineza ya bose muri rusange bategerezwa kunana ariko nta kundi itegeko itegerezwa gukurikizwa igihe umuntu yanana siho nari nkubitiye ngaha ariko babimbariye nibaza yuko atapfa bitwara BBN iracyari inyuma ifite abakozi bake mugabo abakozi dufise harimo abahinga haba muri laboratoire haba abakora muri inspection di marché cyanke abakora mu bindi muri certification turafise abahinga bamaze no kubimenyera bamaze no kubikora umwanya munini bafise n'ama certificate menshi ariko ni bake nanone hajya basogokuru bari bazi ubwenge bo bise abana babo nije nahagera ugiye kuraba ngaha naho tubibwira aba bakuru baravuga bati mwebwe muri ko muragerageza uko mushobora iki kibazo rero cy'abakozi babahinga kandi benshi nibaza yuko kiri mu gutora umuti twarakoze strategy de modernisation et de redynamisation du BBL iyo strategy yaremejwe na Conseil des ministres hari tariki zibiri zo kwa kabiri umwaka uheze hanyuma ubu turiko turayikurikiza turabe ingene bimeze turibaza yuko vuba bwango turiko turagerageza muri yo strategy bari twasavye abakozi amajana 227 mugabo ubu baturekuye ngo dutange abashobora kudufasha ningoga na ningoga sishobora kubavuga mugabo vuba bwango tuzoronka abandi bakozi benshi dushobore gukontrola ibiri ku isoko atangora amategeko tugenga iyo dufashe ibintu bidakwije amategeko tuca tubisambura nejo bundi aha bari ko harubaka centre de normalisation ni mwe mu bintu turiko turakora kugira duteze imbere ibibiro bya ibiro yacu duheruka kuja hari ikibanza muri Bugarama uri kurateru ja mukayanza hari ikibanza tuja gutuririramo ibintu biba byononekaye nibaza yuko ibyo gufungura ariyo tuzorijara ndetse nivyo tuzora bingere bigenda kuko byose birategekanye